Kei te rere te karanga, kia whai waka topa topa ngā prihimana ki roto o Tautahi. I nā rā hoki, kei reira tētahi rōpū taiohi, e rite tonu nei te takahi i te ture i tēnei wānei. Ko etahi mahi mahi e mahi ana e rātou, ko te whakamahi waka ki te wāwāhi matapihi toa, me te tāhai waka. Ā, kei te whakāhuengia, kei te pōhingia e rātou. Ā rātou mahi nanakia ki runga pai pāpori. Hei tā te priehi tini o te uepū prihimana a Chris Cahill, nōnei kāre ngā prihimana i te whai i te mana e hiahiana rātou kia riro i a rātou ki te whakatau i tēnei momo whanonga mō rearea. Hei tā te kai tauwhiro nei a Aaron Hendry me mātua whāngai pūtea ki ngā ratonga a Hapori.
Actually have not seen the significant investment into our communities to really adequately respond to this. I speak to youth workers all the time, they're saying, look, we could respond to this, but we do not have the resources. So we need to start having an intelligent conversation around where is the evidence, how do we know that how to actually prevent crime, and where do the resources need to go to?
Hei tā, Hendry, nā te tua kokatanga, nā te pōharatanga, ka tahuri te tangata ki te mahi e tanga.